Siyacela Nkosi ngoku singena kwithroni yezulu. Siyacela Nkosi uve Nkosi izicelo zethu. Lezi Nkosi esingakwazi ukuzithetha ngomlomo. Siyacela Nkosi nazo uzive Nkosi. Please Heavenly Father. At this moment sidibene nje Nkosi ukuva ilizwi lakho. Sidinga Nkosi ukukhuthazeka. Asinamandla Nkosi si weak siyakhawuleza Nkosi ukukhathala. Siyakhawuleza Nkosi. Bayendleleni siphelwa ngamandla sidiscourageke Nkosi. Ndiyacela Tata Nothando kakhulu Lord please. Yazazi inhliziyo zethu sonke Nkosi ndiyacela Tata uncede kakhulu. Ilizwi lakho Nkosi ulenze lingene Nkosi lithethe with each and every one of us Lord. Siyakubulela Nkosi ngendlela esiwuthethe ngayo kusukela ekuseni kude kube ngoku nangoku sisacela Nkosi uqhubeke. Ndicela kakhulu Nkosi bawande kumntwana Lord ayikho Nkosi into endikwazi ukuyithetha ayingasuki kuwe ndicela kakhulu Nkosi umoya wakho ingcwele. Please Heavenly Father eluthethe Nkosi ukuthi sonke and into esiyidingayo kakhulu nkasinayo yonke is that sifane nawe is that Nkosi kuncothuke Nkosi isono kuncothuke Nkosi nothando lwaso. Please Heavenly Father ndiyacela usincede Nkosi singazi nje enkonzweni size sizovakasha nje kuphela Nkosi sibuyele emakhaya safana with the same temper the same words konke Nkosi cela usitshintshe please Lord uthembisile Nkosi elizwini lakho wathi ilizwi lakho alibi Nkosi libuye kuwe lingayenzanga into olithumile uba liyenze tshilo Nkosi elizwini lakho uba uvuli umthombo siyacela Nkosi kakhulu ndiyakucela Nothando. Please, Father, may the spell of Satan be broken, Nkosi namhlanje. Ngathi Nkosi ngathi xa sifunda ilizwi lakho nyani, Nkosi uSathane alahlekelwe ngamandla. Nezinto zomhlaba, Nkosi, the joys and the pleasures zomhlaba zingalahlekelwa ngamandla. Siyazi uba Nkosi izinto zesikhashana. USathane Nkosi azama ukudonsa ngazo abantu. Please, Lord, cela usincede kakhulu. Please, Lord. Siyakucenga Nkosi yezulu, siyakuthanda. Kulo sikhulile nezono zethu. Kwambi ngosi mhlambe sikwenzile kusukela ekuseni kude kube ngoku. Ungamsilani ntando yakho, cela sikholele. Kuze ngabi khona into kose blockayo between thina nawe at this time. We ask Father kakhulu in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Ngithanda ukubingelela abazalwane. Ngegama lika Jesu Christ, amen.
Amen.
Amen. Bazalwane. UJesu uyabuya.
Amen.
Sayikhonda uJesu uyabuya bazalwane.
Yes.
UJesu uyabuya and iKanani thina selilindile manje sekuyiKanani lingunaphakade. Sayenze bazalwane.
Amen.
And njengokuthi noSathane kuyiKanani lokuqala leli babelilindile wababekela. Mase bese duya duya ukuthi uSathane kusukela eGibhithe bekhishwe eGibhithe. Baze bayongena eKanani wayebalinga. Eloke balinga nje lokho lethi izilingo. Kodwa bazalwane mawuthi yafundisisa iBhayibheli akukho la uSathane waletha izilingo more than when sebesondele kanani. Siyazi lokho bazalwane. La uSathane wase ikhipha izinto zakhe zokugcina. Efuna ukwenza sure ukuthi abangeni. Siyazi lokho bazalwane. Efuna ukwenza sure ukuthi abangeni. Waqala wabasabisa abanye babanjwa yifiye sekhumbula. Ngiyasithanda kakhulu isifundo bese sifunda manje kuseni. Abanye babanjwa yifiye besaba. Do you know? Let me tell you the truth. Do you know bazalwane kukhona abantu abangekho la nathi, khona abantu abangekho la enkonzweni.
Yeah.
Very soon. Masebelizi ivangeli. baze phenduka bangene umbuso uqala kunathi kade silize isikhathe ezide dinothi bazalwane kunamasirayeli awebone ukuvulwa kwelwandle kunamasirayeli awebona on a daily basis. Can you imagine njalo ekuseni uyobutha nje isinkwa engasazi sisuka kuphi isimanga sathi nilala ngenalutho nivose kunesinkwa on a daily basis. And futhi uNkulunkulu enze sinye isimanga futhi ukuthi ngolwesihlanu anethise lesinkwa kodwa asiphinde kawu-2 thezelani bazalwane enze isimanga uNkulunkulu zama ukusibonisa ukuthi layenda kuyo-accident ngesabatha angasileti everyday babuyele ezimanga kodwa uma sekumele bangene kenani besaba bathi awungeke kodwa uyazi ukuthi kunomama kuthiwa ngurahab wayazibonaka zonke lezi zinto zangabona esinkwa zangabona elwandle livuleka kodwa kuthiwa wezwa nje bathi uma bengena la maspies mafunda ngincwadi kaJoshua kuthi uthi urahab into yokuqala wayisho kubona wathi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unikile lo mhlaba zayike leyo nto abantu babeboneka izimanga bona babedawutha ukuthi uNkulunkulu useyibanikezile lo mhlaba uthi urahab ngiyazi ukuthi uninikezile evele abachazele ukuthi wazelaphi uthi ngesikhathi sisizwa indlela uNkulunkulu anikhiphe ngayo eGibhithe ithi kuwo wonke amadoda la eJerikho kaphela amandla avela ncebilika zayizona bazalwane urahab wakholwa engabonanga ezwile nje kuphela and sengiyabuka nje bazalwane if mhlawumbe ungumsirayeli ngaleso sikhathi wawungathi uma uhlangane norahab ubone iprostitute wayiprostitute lisho kanjani ibhayibhili sebona leyo nto ubona nje ukuthi halo sozalingena izulu kanti ukhona umthombo ovuka uJesu wayazi ukuthi urahab yomfica kanjani naye sayibona leyo nto bazalwane sathi uNkulunkulu angasiza nathi bazalwane. Can you imagine if uNkulunkulu ukwazi ukusindisa umuntu oseyi-prostitute umuntu oseyizinikele ngaleyo ndlela esonweni angahlulwa yini uNkulunkulu ukuthi asisindise bazalwane? Asikho isono esingaphezu kwamandla wegazi likaJesu. If sibanjwe yisono yithini esifisayo ukubambeka? Umthombo bazalwane uvuliwe sonke singayogeza.
Amen.
Sonke singayogeza. NoRahab naye wagezwa ngalo mthombo. Can you imagine iprostitute igama lakhe seliseBhayibhileni? Umpostoli Pawulu uma ibhala ngamaqhawe wokholo kubhala uRahab lapha. Uyabona bazalwane isimanga segazi? Sesibona isimanga segazi. So uNkulunkulu athi angasiza bazalwane angabikho umuntu olahla ithemba athi mina ngeke sengingenakho ngeke ngibesakhipheka sengiyavakasha nje sabetheni ngoba ngifuna ukujabulisa abazali singayenzi bazalwane leyo nto sengifuna ukujabulisa nje abangani sengijwayele bazothina abazalwane uma bengangiboni bazobangivakashele sengiyeza ngoba nje angifisi ukuthi balokhu bengihlupi sayibona leyo nto singazeli leyo nto bazalwane size la ukuzogezwa ngegazi.
Amen.
Uthombo uvuliwe for thina sonke. Namhlanje ngiyafisa sifunde asini kuMark chapter 13. Into esizofunda ngayo namhlanje bazalwane ukuthi ngingazi kanjani umsebenzi uNkulunkulu afisa ngiwenze. Seze leyo nto yonke lo mbuzo. How can I know God's will or God's plan for my life? Sasishilo last week sizoyifunda. Istart bazalwane sibalulekile kakhulu lesi. Kade sifunda ukuthi isikhathi siyaphela. Do you know ukuthi njalo uJesu uma ufunda eBhayibhileni njalo uma ikhuluma ngesikhathi esizophela, into aloku njalo emphasize indawo yomsebenzi. Indaba yokusebenzisa amatalente akho. Siyakhumbula uma ufunda incwadi kaMatthew 24 ukhuluma ngokuthi nangama signs esizobona ngathi isikhathi siyaphela. And then ungene kuMatthew 25 from verse 1 to 13 akhuluma ngeintombi eziyishumi siyakhumbula nakhona usakhuluma ngesikhathi esizophela mayiqeda ukukhuluma lapho ngegama signs esikhathi and then uma uqhubeka verse 14 uJesu uthi kunabantu abanikezwe amatalenta siyabona leyo nto and then mase ibuya umyeni ubuza ngalamatalenta abanikeze wona nenzeni ngalamatalenta enginikeze wona siyabona leyo nto uJesu mase ibuya bazolenza ubutha izizwe akasakhombi kumsebenzi yena awenzile eCalvary ubuza ukuthi wena wenzeni ngenxa yalo msebenzi uyibona leyo nto kunabantu bathi hayi mina ayikho into ekumele ngiyenze ngoba nayo into seyenziwe eCalvary uthi Jesu nayinto engizobe ngiyibuza what have you done wena as ubonile-ke lo msebenzi wenzeni seyibona lembazalwane so the work is very important akubaluleki ukuthi siloke sazi isikhathi sibe hyper sonke ngesikhathi kodwa sibe singawenzi ini umsebenzi ekumele siwenze siyibona lembazalwane asiye kumark ngicela uzongifundela ngesizulu ngibona ukuthi sesifunda kahle ma nginomuntu ongifundelayo siya kumark bazalwane chapter 13 We want to find out namhlanje sifuna ukwazi ukuthi singabona kanjani ukuthi lithini icebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu sonke sizobona uNkulunkulu necebo ngeimpilo zethu sonke each and everyone kunento if awuyenzi iyohlala ingenzekanga for eternity do you know that ake sifundeni singithe sikubani Mark chapter 13 elisifunda verse 34 uJesu lana ufani wenza isibonelo ukuthi umbuso wezulu usebenza kanjani verse 34
kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe washiya indlu yakhe wanika izinceku zakhe amandla yileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo wayala umlindisango ukuba alinde
amen bambe lapho uthi uJesu umbuso wezulu unjengomuntu owahamba siyabona lo mbazalwane washiya indlu wakhe indlu yakhe and then ney'nceku zakhe yileyo naleyo wayinika ini umsebenzi amandla nomsebenzi siyabona lo mbazalwane lenomlindisango wathi mathini makalinde nge-english ngiyayithanda nge-english ithi uJesu he gave to every man his work sayize leyo nto wonke umuntu omnikeza umsebenzi na ngizobuza umbuzo ngifuna ukubona silalele le nto engiyibuza into esengiyishilo manje bangakhi abantu ujesu abanikeza umsebenzi bonke kwizinceku zakhe according to this verse zikhona yini iy'nceku ezingazange ziwuthole umsebenzi ha siyabona leyo nto so wonke umuntu unikezwe ini umsebenzi all right ngicela ukubuza umbuzo number 2 ingaba umuntu wayezitapela nje eyikhethela umsebenzi noba wayinikezwa yinkosi siyabona lembazalwane so umuntu wayinikezwa do you know what abanye bethu abaningi sifuna ukuyitapela oh mina I want to be this mina ngifuna ukuba yilokhu sifuna ukuyitapela ngisho sikenzela ukuthi mhlawumbe ngifuna umsebenzi ozongenza ukuthi ngihlele ngisemehlweni abantu ngibuke abantu siyabona leyo nto omunye athi hayi ngifuna umsebenzi ozangenza ukuthi ngibe nemali eningi so siyazitapela kodwa masifunde la ebhayibhileni kuthiwa ujesu onikezayo ujesu onze njani onikezayo na bazalwane I want to also show you this ngifisa sibuke ukuthi ujesu umsebenzi usinikeza nini umsebenzi ngabe ujesu uyaplana mhlawumbe masesikhona-ke masengathi mhlawumbe sesingal-20 eqala plana athi hayi othi ngizomenze yini engizomnikeza yena ukuthi ayenze aye sibukene senekujeremiya chapter 1 so sesibonile ukuthi ujesu unikeza wonke umuntu so everyone la endlini unomsebenzi izulu elimbekele wona can you imagine leyo nto bazalwane yami izinto zezulu ziyamangalisa ngoba ivele ngibona indlela esibancane ngayo kodwa indlela engathi uNkulunkulu asithatha ngayo indlela esibaluleke ngayo emehleni wakhe kuze ukuthi kunento athembe each and every one of us ngayo Jeremiah chapter 1 so funa nje verse 5 verse 4 and 5 is fine verse 4 and 5
ngingakakubumbi esiswini kwafika kimi izwi likaJehova lathi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofethi ezizweni
amen cela ukubuza bazalwane cause siyafunda phela according to this verse uNkulunkulu umsebenzi umuntu azowenza ukhetha nini uNkulunkulu uthi engakambumbi siyabona lembazalwane uthi okay uthi engakambumbi wamazi uthi engaphuma esibelethweni wasenikhethile siyabona lembazalwane so singaze sithi umuntu engakabunjwe engakazanga uNkulunkulu seyalazi icebo anali ngalowo muntu. Sayibona le nto? Let me put it like this, bazalwane. Uyabona kunamathuluzi asetyenziswa abantu bawomechanic. Umechanic ngoba uyena owazi yamathuluzi, uyazi ukuthi ithuluzi elithile lisebenza kangcono kwinto enjani. Sayibona le nto? Akazi noma le nto iyazwakala. Uyabona? Uyabona uma uzothatha isipanela uzame kodwa ukushayelela ngaso, uthothi uzobamba ispikili uzame uzoshaya isikhathi eside. And nesipanela naso sizoba frustrated ukuthi eish, why mina kodwa nje uma ngenza le nto singavele sisheshe sishone nje isipikili njengama kushaya isando. Uthothi isipanela sesikhompyutha nesando ekuthini bathini bafake isipikili. And the reason why isipanela sikhompyutha nesando yingoba isipanela asazi ukuthi yini ekumele siyenze. Asazi ukuthi asidalelwanga le nto. Sayibona lona bazalwane. So ngawubona umechanic ithatha isipanela sithi. Uthatha isando mayifuna ukuthi. Into edika idrill ezofaka idrill. Sayibona leyo nto bazalwane. So ngizama ukuthi uNkulunkulu uyasazi sonke. And uNkulunkulu uyazi ukuthi yini sonke singayenza kangcono. Kunento ubabusabelo akwazi ukwenza kangcono kunami. Kunento babumvubo angayenze ngeke ngisoze ngiyenze noma sengizama ngoba angibekelanga leyo nto mina. Sayibona leyo nto? So wonke umuntu uNkulunkulu umbekele into yakhe. Wonke umuntu uNkulunkulu umbekele into yakhe, inomsebenzi wakhe wonke umuntu. But nayi bazalwane into esed kakhulu ukuthi akuyena wonke umuntu ophila ngalendlela uNkulunkulu befisa aphile ngayo. Akuyena wonke umuntu owenza le nto uNkulunkulu bembekele yona. Siyazi leyo nto? And isizathu ukuthi asixhumane noNkulunkulu. Athi ngenze isibonelo le. Isibonelo lezosisiza la. Athi ngenze isibonelo. Asithi mhlambe kuya asinje izinto zinzima la eSouth Africa kuyabhetha nje kunamsebenzi yabo. And then mhlambe asithi ufike angazi ngithi kufike asifike nje uSandile. Athi hey, rasambe ngicela ungitholele nje umsebenzi. Sithi mina ngazi mhlambe nginama connections le ithathe. Kunzima la South Africa nginamsebenzi, ufuna ini? Ufuna umsebenzi. Athi ayicela ungizame lapha ithathe. Ngithi okay, it's fine. Ithi ngikuzamele. And then ithathe ngithinta abantu. Sayibona leyo nto? Ngizama umsebenzi. Ngizama indawo ozohlala kuyona ithathe. Bese futhi ngizame ngithole yonke into ithathe nomuntu ozomtransport ama isuka kwindawo ethile ethini yonke into. Ngibhukhe ne tikiti lebhanoyi ukuthi uzondiza la eSouth Africa e-Italy. Sayibona leyo nto? Ngibhukhe ne meter taxi ezomthatha imsuse e-airport yombeka lapho ozolala khona, izomsusa konke into nje ngi-organize. Ngifike nje mina sengiphethe itikiti kuphela. Ngizohamba nge-airport. Ngibili ibhanoyi e-Italy. Sayibona leyo nto zalana? Ngicela ukubuza. My feel sandile le nto e-Italy bazalana, yini into yokuqala kumele ayenze? Okay bazalwane. Ithikiti seyindizile ngethikiti wasuka la South Africa seyifikile Italy. Manje into yokuqala mayifike Italy yini kumele ayenze? Sesayenza leyo nto? Okay, uyangifonela. Angibuza ukuthi okay sengifikile, sengise Italy. Umuntu ozongitransporta ngimthola kanjani? Ngimtshela indawo ezombona ugqoke ijezi elibovu. Uphakamisa ibhoti egcwele igama lakho and then amthole. Uma sefika kuleyo moto yalo muntu, yini ekumele ayenze? Again ufonela mina. Athi eyi, sesifikile, sengimtholile umuntu. Ngikhohlile ukubuza isikhathi ngifona ukuthi kambe lo muntu ngimtshentsha angise kuphi. Then ngimtshele ngithi hayi, endaweni ethile. Then afika aphuma, afika ayalala bese ikhathele. Avuke kusena realize ukuthi hawu, ngilala kule ndawo yokulala manje. Sekusekuseni ke manje sengizoyenzani? Then afone futhi nasekuseni, kambe hey, ikephi indawo le ngizosebenza kuyona? Ngiya kanjani kuleyo ndawo? Noma ifika kuleyo ndawo uyafona ufonela ubuza mina ukuthi hayibo, ngizohlangana nobani kuleyo ndawo? Ngizothi kuubani? Sayibona leyo nto? So into engizama ukuyiveza bazalwane ukuthi uSandile uloke exhumene nomuntu owenze icebo. Ngoba uyazi ukuthi ukuze icebo lihambe kahle, kumele eloke exhumene nalo muntu owenze icebo. If I come money no men's table, Do you know what I today still kid lapi?
Yes.
At home. Kaze ngalahle ithali. Sayibona leyo. Do you know bazalwane? Kunezingane ezingama street kids. And even if a young street kid yenze ukuthi ungelona street kid unje. Kodwa ibe impilo yakho ingeyona lento uNkulunkulu befisa ukuthi beyiyona. Ngenxa yokuthi awuxhumananga nomuntu owenze icebo wena ungakafiki kule ndawo. Sayibona leyo. And so on, especially sisebasha bekumnandi. Kulula if we are going to get it right sisebasha ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo sibuza uNkulunkulu. Ngithi inkosi sengifuna ukugrade bana nanga makhosi ngenzeni la angifisi ukuzikhethela ngicela ungikhethele umuntu akhululeke bangakho abantu abakhululekayo bazalwane bakumele that it careers afaste akhululeke acele iguidance uNkulunkulu bambalwa bantu bazalwane in order for us to know ukuthi yini ekumele siyenze kumele sixhumane nezulu. And you know, if you emphasize akho le point ixhumane nezulu, do you know ukuthi kuyenzeka ukuthi ixhumane nezulu? Hey, lenda hayi ngenikhona uma ngisho ngomlomo wathi ngibonise evesini okungcono. Hayi, siyena umcadi kaJob, Job chapter 33. Hayi, ngenikhona bazalwane. Bengizosho ukuthi kuyenzeka ukuthi ixhumane nezulu ungayitholi answer. Kodwa nje ngiyabona ukuthi ngifisa sibuke ukuthi yini eyenza leyo nto. Qale sibone Job chapter 33 verse 14 very quickly bazalwane.
Ukuba uNkulunkulu
33 verse 14 sizakhuluma nje ngokubaleka okuphumana nomenzi wethu. Nomenzi wamacebo wethu.
Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye yebo nakabili umuntu engakunaki.
Sayizolo ngicela sibambe indaba. Ithi uNkulunkulu kuyenzeka ukuthi akhulume okuqala yebo futhi okwesibili kodwa umuntu athini angakunaki ngeEnglish it and man perceives it not ngamanye amazwi umuntu angezwa. So do you see ukuthi it's possible ukuthi uNkulunkulu akhulume kodwa ungamuzwa? Bese sithina bazalani njalo uNkulunkulu masingamuzwa ingoba ufike thule. Kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu akuphendule ukuthi akhuleka akuphendule kodwa umuzwa. Yini yenza leyo nto? Ake siyibone. Asiyeni kuRoma kumaRoma chapter 12. Yini yenza ukuthi athi uNkulunkulu ekhuluma kodwa ungamuzwa? AmaRoma chapter 12. Bazalwane ehambeni lethu lobuKristu ayikho into ebaluleke njengokwazi intando kaNkulunkulu. Kuye kufike izimo ezimpilweni zethu ezingabhalanga exactly la eBhayibhelini. Sayizolwane bazalwane. Uthi yabuya ucabanga ukuthi hayi man leta ipapa ukho la kubhalwe ngento kanje ngithini ke mase kanje. AmaRoma chapter 12 elesifunde uverse 2 sizama ukuthola impendulo ukuthi yini eyenza ukuthi uNkulunkulu akhulume kodwa singamuzwa. Verse 2
ningalengisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa kuyintando kaNkulunkulu omuhle lokuthandekayo nokupheleleyo.
Senizo leli verse bazalwane lithi asingalinganisi lelizwe and ithi masingalinganisi lelizwe then sizokwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi mawulinganisa ilizwe then awukwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Uloko yambula intando yakho uNkulunkulu kodwa awumuzwa. Siyayizwa leyo nto. IBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma okuqala kwesibili kodwa abantu abamuzwa. Yazi athi ngenze isibonele ngale nto. Kufani nokuthi asithi mhlambe, you know, ngiyakhumbula ngisaqala ukufika la eThekwini yoyoyo. Kang surprise. You know, amathe amatekisi aseThekwini anomsindo. Khumbula ngihamba ngangihamba amatekisi so ngisuke ngangihlala le ngakho Glenwood ngigibela amatekisi ngiye le emsebenzini edrobheni. Eyi njalo umsindo ongakanani. Asithi bazalwane ngiseteksini, ngifuna nje sibonele isalenti esiyifundayo. Asithi ngiseteksini siyabo? Asithi njengoba ngiseteksini, kunomuntu ongifonelayo mhlambe ule emakhaya. Simhlambe nangibabuqhina bangifonela ule emakhaya uyakhuluma nami efonini. uyakhuluma yena kodwa ngise taxini elinomsindo so maye khuluma angimuzwa ngelwa ngithi he eh uthini eh the fact that angimuzwa akusho ukuthi akakhulumi sayitha
yo
kodwa mina ngisifake esimeni la angikwazi ukuzwa ini izwi lakhe if ngingaphuma kuleli tekisi ngizomuzwa kuleli sayitha mina bazalwane
yo
abaningi bethu sisematekisini kwimali ezimpilweni zethu enza ukuthi uNkulunkulu singamuzwa ngi-serious bazalwane like this is very very serious athi uNkulunkulu ekhuluma ecacisa into singezwa kahle kuba ngathi hayi leti iyadida kodwa kunekeangeke kuyadideka la yingoba umoya ingcwele uzamkhuluma kodwa kunomsindo wo-generations nowosibaya nawabangane nowefashini zonke into eziningi zibanga umsindo so uNkulunkulu asitheni
asiyimuzwa
so step number 1 bazalwane masifuna ukwazi icebo likaNkulunkulu ngathi kumele sixhumane nezulu kumele sixhumane naye uNkulunkulu and kumele sihlukane nezwe sayizwa nami bazalwane so it's not enough ukuthi hayi ngizokhuleka ngifaste but so long as ngingakayi break le communion nomhlaba uzophendula yena ngoba uyaphendula yaphendula futhi ngobunothando. Do you know ukuthi uNkulunkulu bazalwane uma umcela ukuthi aguide, awumceli ukuthi enze into mhlambe ekunzima ukuthi ayenze. Into vele ayithandayo ukuyenza. Guide abantwana bakhe. Siyabona leyo nto. Uyathanda kakhulu uma simcela ukuthi asilide. So akudingayo ukuthi ucele kanzima ngathi oh uNkulunkulu embele yabona manje kumele ngiyomjijisandla. Into vele afisa ukuyenza to lead us. But as moves. So kakhulukazi sonke bazalwane but kakhulukazi thina sisebasha. Kakhulukazi thina sisebasha. The reason why singafikeleli kulento uNkulunkulu afisa sibe yiyona ukuthi siconforme kumhlaba. And ngiyabe bazalwane izibonele ezisimple. Kuyenzeka ukuthi ingane ithi sakhula. uNkulunkulu unecebo ayenzile ngale ngane. Ingakazalwa, eh? Yise lesibelethini sika maye uNkulunkulu nje ayihlelile ngayo and then ingane iyakhula ekhaya ibuka iTV ithi yabuka ibona Eminem ithi hayi mina ngifuna ukurepa kuzi manje bazalwane ukuthi already ayikahlakaniphi nokuhlakanipha already ingqondo yayo seyiqala ukuhlukana necebo libekwe izulu kamba ibona ngo Eminem mhlambe ibone nje izimoto ezinhle eziningi nemizwe emihle lokuyibona ibukela o top billing vele ithi ithe mina ayawona nje mama nami baba ngifuna izimoto ezinje nemizwe enje kanti kungenzeka ukuthi uNkulunkulu iplan ebeyibekele yona lengane ayilona iplan elizoletha imali but manje uSatan eseyifake into eprepare ingane ukuthi reject icebo likaNkulunkulu sayenza leyo nto disibazalana i danger yongahlukani lezinto zezwe lezinto zomhlaba and do you know that ukuthi ujabula bazalwane masingaphili ngecebula kuNkulunkulu imali ayilethi injabulo I'm sure sonke siyasesiyayazi lo nto kasi sesiyibonile ayilethi injabulo umuntu olethi injabulo uNkulunkulu so bazalwane siyafunda ukuthi uNkulunkulu unikeza wonke umuntu umsebenzi and mele sikhumane naye kuze siwazi now kune point engifisa ukuthi sidlule kuyona lo msebenzi siwenza kuze kube nini aza kubuya uJesu angisho mofunda incwadi kaLuka chapter 19 verse 13 mhlambe singangayi kuyona ngabhala nje amaverse uJesu yilaba bazalwane kithi iBhayibheli amayiswa verse 11 uthi uJesu wayisondela eJerusalem wabuka ukuthi abafundi bakhe bazitshena ukuthi manje umbuso kaNkulunkulu sezovela siyibona leyo nto and then wakhuluma ke manje lesibonelo kubona kuneparable ayikhuluma kubona wathi kunomuntu owahamba endaweni washiya inceku zakhe wazinikeza amatalenti athile wabe seyisithi kuzona yenzani uthi occupy till I come angazithini ngesizulu ithi sebenzani ngize ngibuye siyibona leyo nto so uJesu lento ayikhuluma kubafundi bakhe ngesikhathi bezitshela ukuthi umhlaba sewuzogoqo. Yilento bazalane apply akuthina ngoba kulesethi isikhathi ngempela umhlaba sewuzogoqo. Uthi sebenzani ngize ngithini? Ngize ngibuye. Tiyisi bazalane uJesu njalo makukhulunywa ngogoqo kwamhlaba lokho emphasize ukubaluleka kokusebenza. It is some may say, if the Lord is coming soon, what need is there to establish schools, sanitariums, and food factories? What need is there for our young people to learn trades? The prospect of Christ's soon coming should not lead us to idleness, but instead it should lead us to do all we possibly can do to bless and benefit humanity. Say the Lord of the Land. Uta Uxondela. Ukubuya kaJesu akumele kusenze sibe ngamavila kodwa kumele kusenze sisebenze ngakho konke singakwenza bazalwane ukuze sibusise sisize futhi abanye abantu siyabona leyo nto sokubuya kaJesu bazalwane ungasenzi ukuthi ngithi hayi mina manje sengifuna nje ukuya emakhaya bese ngiyohlala nje ngilendi that's why ne country living bazalwane if I understand sizoyenza leyo nto leso sisela sisaplan ukuphuma emadolobheni mina siplan ukuthi mangifika lapha yebo inhlobo yomsebenzi engizoyenza and let's start sizosiza even to decide leyo nto njengoba ngisho ukuthi sonke singamathula ahlukile yabo uNkulunkulu usisebenzisa ngendlela ehlukile ngisho kunjalo but wonke umuntu nomsebenzi lento engiphesa libambe wonke umuntu unani nomsebenzi wonke umuntu kodwa we are different tools Asuka nomsebenzi wayo. Umunye uyidrilla, umunye uyisanda, umunye isipanela, umunye iscrew driver. Siyabona lokho ezihlukile izinto. And manje masophuma Ithi lana, I address words to the church at Battle Creek to move in the counsel of God. Siyabona lokho to make us move. Ithi there is need of your moving. Ukuthi siphume, yes, emadolobheni, ukuthi baphuma le Battle Creek. Ithi and there is also need of your having well-defined plans as to what you will do when you go out from Battle Creek. Say, what are you doing? Yes, sir. I'm going to tell you, I'm going to tell you. Yathemba uNkulunkulu uyasiza siyabuyisana. Siyabona ukuthi sisebenza aze abuye ubani? uJesu. Sikuthole kuphi lokho? Luke chapter 19 verse 13. Sebenzani kuze ngibuye. Nabazalwane number 2. uNkulunkulu sithe unikeza wonke umuntu umsebenzi. Now sifuna ukubuka ukuthi hope lo msebenzi esiwunikeziwe. Asiyeni ku Matthew 28. Sesiyangokushesha ke manje into ezibalulekile sesizikhavile bengifisa sizibone wonke umuntu mayilana oh I so wish bazalane sonke everyone is so special emehlweni wezulu do you know ukuthi nakwi-screwdriver thothi kuyenzeka ukuthi umuntu abane-screwdriver eziwu-10 eziwu-20 We want money toolbox. God has fun his own game. Say what I want. See unique. So my experience are unique. Unkulu unkulu funu sebenza songe. Omdala nomncane. Kunabantu. Uma ungqobo. Angaba rich othola uma umsabelo ngeke. Ngisho noma seyikhuluma. Thola bamuzwa. Manje zonke nizophatheka kabi ukuthi ayi nabantu bayakhetha bakhetha uma ayi. Kun yindlela nje ayiyona yena bebekule laba bantu. Sayibona leyo nto. Yinto kumele si understand bazalwana kakhulu elikhulwini leyo. Okay, ngithe siyakubani manje? Matthew 28, yini esifuna ukuyibuka? Yes. What is the work? What is the work? I want to go around and catch one foot at the end. Young tooth and I won't take the. Some little shinch. Some little shinch are cool. Alright. As soon then, now I'm going to see how I was around. Matthew chapter 18, I mean 28. So we're like verse 18, we have 20. In fact, as soon as verse 19 or 20. My verse is was.
Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likayise nenendodana nelikamoya oyingcwele ibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekufileni kwezwe.
Amen. Sayibona nibazana umsebenzi wethu la mazwi uJesu wayekhulu wayekhuluma nabafundi bakhe. And nathi singabafundi bakhe bazulwane uJesu uma ngaba sihamba ngentando yakhe. Sayibona leyo nto. So la manje ayaplay nakuthina and umsebenzi sinikeziwe ukuthi senze abafundi izizwe zonke. Sayenza leyo nto yingoba uJesu ufuna ukusindisa izizwe zonke. And uJesu mayibuya uzothatha abafundi. Ingakathi uJesu ngifisa ukuthi zonke izizwe zibe ngabafundi. Sayibona leyo nto. Kunento uSathane ayifakile ezingqondweni zabantu ukuthi hayi uNkulunkulu vese ufisa nje kusinda abantu abancane. Awukho njalo. Do you know ukuthi uNkulunkulu wenza ngabomu? Bokufunda one day mhlawumbe sozesifunde. Do you know ukuthi umkhumbi bazalwane kaNoah empty? Kagcwele nje izilwanyenye ezithu. But lesa space sasilaphe bazalwane lezilwane zasilaphe. Zazingeze isigcwalise sonke. uNkulunkulu wenza ngabomu ukuthi uNoah enza umkhumbi. Mele enze umkhumbi omkhulu. Kuze kungathi abantu abangasindanga bathi hayi vele niyabona nesize yomkhumbi. Bekenzelwe nje unono umndeni wakhe. Sayibona leyo nto. Baningi bazalwana abantu uNkulunkulu ababekile indawo ezulwini ngoku umuntu in fact. Bangeke bangene ukuthi indawo yabo ibibekile. And ukuthi thina kumele senze izizwe zonke abafundi. That is our work. Umsebenzi wethu lo sinikeze izulu. Wonke umuntu bazalwane nanga umsebenzi wakhe.
Yeah.
Sayizwa leyo nto. I want to show you quotation mhlambe A1. Engiyithanda kakhulu Christ Object Lessons page 300. Ithi all uall usukuthini sonke wonke umuntu. Ithi all who are ordained unto the life of Christ are ordained to work for the salvation of their fellow men. Sayizwe leyo bazalwane. Ithi wonke umuntu ophendukile ukuthi azinikele kuJesu uphendukele ukuthi azosebenzela usindiswe lemphefumulo yabantu. Do you see that? We are saved to save. Yaqhubeka. It is not all can feel the same place in the work, but there is a place and a work for all. Sayizwe lento bazalwane. Ithi hayi akuyena wonke umuntu ongenza umsebenzi ofanayo. Ithi kodwa kunomsebenzi nendawo for wonke umuntu. Every person. So uzama ukuthi ngisho nomuntu ongaphendwa semhlambe kunomuntu ophendukayo. Asemhlambe kunomuntu ophendukayo o deaf. Uzama ukuthi kunento uNkulunkulu angayenza ngalo muntu. Yes. Kuthi there's a place for everyone. There's a place and work for everyone. Sonke bazalwane nanga umsebenzi wethu ukusindiswa kwemiphefumulo. Awukho umsebenzi ophakame njengalona. Do you know bazalwane mawufunda incwadi neincwadi kumoya prophet welfare ministry page 83 ithi the whole world sinks into insignificance in comparison with the value of one soul. Can you imagine? Igolide, ama daimoni, ikhona ama billion ama million akhona umhlaba wonke. Kuthwa they sink into insignificance. Moya ilinganisa nje nomphefumulo yedwa. Ingakho thina ngihlele ngisho le nto. Uma ngaba singayisihlanganisa imali sithi hayi kune effort esifuna ukuyenza, sihlanganise mhlawumbe senze fundraising siraise 300,000 sibeke itende elikhulu sibeke izispeakers right yonke nje ukuthi yonke nje ibe clear. And then kuphenduka umuntu oyedwa kuphela sithi hawu ukuthi abazalwa nawe ngeke sidlale ngemali. Sayibona leyonke. Kodwa iJesu uJesu nezulu lithi yeyi senze sayenza iprofit. Usalahlekelwa nje 300,000 kuphela sazuza umphefumulo wonke. Ngisho noma elahlekelwe yimiliyon umphefumulo. Sayizela abazalwane. Sangizama ukuthi kunomsebenzi wokuzuza imphefumulo kumele singazitshenti senze umsebenzi ophansi. Ngoba uSathane bazalwane uyaziletha izinto zomhlaba. Siyabo? Sizitshente yabona siyalahlekelwa manje. Nale nto ukuthi ngizuza imphefumulo bekumele ngaba yabona ifekthenlesikhathi sokuthi ngizuza imphefumulo ngisi-investe ukuthi ngenze u-A no-B no-C yaba manje sengilele kude. Wabizo kubingelela abangani bakho bedlule ngemoto ethile. Adlule umakhelwane ngemoto ethile. Wena ubhizi nani? And you know, ngicela ukuyisho nale nto bazalwane ngidlule, mhlawumbe ningayibhala phansi bengingafisi ukuyifunda. Para siyifundeni. You know, bazalwane nale nto izosisiza. Asine ku Luke chapter 12. Kuyosiza kakhulu. So far sakufundile ukuthi kunomsebenzi for everyone. Siyabona leyo nto? Sonke sibekele umsebenzi. Umuntu osikhethelayo umsebenzi wethu uJesu. And indlela esizokwazi exactly ukuthi yini kumele siyenze is if siqhumene noNkulunkulu. Si-break ama-ties nomhlaba. Siyabona leyo nto? And manje siyavezelwa ukuthi nangu umsebenzi wethu. Sonke. Ukusindiswa kanike imphefumulo. Na umunye othe ngiyenza kanjani imali kube ngisindisa imphefumulo asibukeni something. Ake sibukeni enye into. Luke chapter, asiyeni ku Luke chapter 12. Sufikile ku verse 15. Yabona kulela mbhayibhile leli vesi ngilifake isekile la. Omunye angali underline obazo very very important ame ngilithanda. Cela usifundele uma sesifikile.
Wayesethi kubo, bekani nikwaye ukuhaha konke. Ngokuba ukuphila komuntu akumi ubumnyembi ngempahla
yakhe. Hey, zalani bazalwane. Ithi nge-English, take heed and beware of covetousness, for the life of man consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Say the Lord. Ithi impilo yomuntu ayibalwa ngobuningi bama-assets wakhe. Say the Lord, the Lord. Na umhlaba ubala kanjalo vele impilo yomuntu. Angisho. Uma kuvela isithombe somuntu lapha ku-internet, one of the first things esivela yi-net worth. Ama-assets wakhe. Angisho kunjalo. Nayo i-value yakhe yalo muntu. Uthi uJesu. Impilo yomuntu ivalue yempilo yomuntu ayibalwa kanjena. Do you know ukuthi nathi even nasebandleni siyibala kanje impilo? USathane sesikhohlisile sayibala impilo njengomhlaba. Ingakho uma ukuthi this year anginalutho na 10 years later futhi anginalutho akho motor akho muzi. Kuthi hey lapha impilo imile. Ngoba impilo siyibala ngokuedeka kwezinto angisho kunjalo. Manga edeki lutho sithi impilo yenze njani? Imile. Futhi yena umuntu oyimele impilo vele uJesu. uJesu engenamuzi. Kodwa masifunde iBhayibheli lithi uJesu ayinempilo. Jesu ayinempilo futhi uzosinikeza sonke ini? Impilo. Ayikho lokho bazalwane kuyazwakala. Masikhuleka uNkulunkulu uzoyishintsha ingqondo yethu. Ihambelane nokwezulu. Ngoba manje kahambelane nezinto ezinto eziningi. Akukhulula ukuthi sizi accept sizamukele. Siyibona leyo nto. Kune impilo yabantu bazalwane. Yabona ukuthanda umhlaba. Hey, wothi nje ngingahlali kuyona. Okay. Now, na i point bazalwane sesizobala. into ekugcine ngifisa siyibuke ileyo ukuthi sibona kanjani thina uNkulunkulu asikhethele yona. In fact, nalana ngifuna sibone ukuthi what are the possible things esingazenza, ngathi ngibeka kanjani ngesitulo. In as much as sonke ukuthi kumele sithini sisindise imiphefumulo, akusho ukuthi wonke umuntu kumele abe umfundisi. Sayizwa leyo nto? Kodwa akusho ukuthi wonke umuntu kumele asindise ini? Imiphefumulo. So ngamanye amazwi, kungaba khona ozoba yinesi, kube khona uthishala, kodwa uthisha owazi le nto akafani nothisha ongayazi le nto. Uyazi ukuthi njengoba elapha esikolweni lo msebenzi wakhe anawo, ngingathini, uyibhokisi nje eliphathe ivangeli. Siyabona leyo nto, uyikhonteyina. Into ebalulekile yikhontent, yile nto zothi uma ifika emsebenzini ayithulule ayichithe. Siyabona lo bazalwane, aningi bethu sibambelele kwikhonteyina. Co-content. Asiwele umoya isiprofethi uthini sicaphuni, ngiyithanda kakhulu. Ikhuluma ngezingane. Ithi we do not know, ithi we know not in what line our children may be called to serve. Ithi asazi.
Yeah.
Ithi they may spend their lives within the circle of the home. Ngenzeka ukuthi impilo yabo yonke bahlale within the circle of the home.
Yeah.
So mayema zikhona izingane thothi ngeyishati.
Njeyi.
Yohlala nje within the circle of the home.
Mhm.
Yebo. Ithi and then inayenye futhi aqhubeke elimazalani emani siqhubeni sifundeni. Ithi they may engage in life's common vocations. Life's common vocations in its life's common works, ba uthisha, ba udokotela, ba unjineli, zonke lezi sihlukile siyabona leyo nto. Ithi all they may go as teachers of the gospel to heathen lands. Siyabona leyo nto. Abanye bangaya ezizweni ezigudi befundisa ini ivangeli. Lalela my phela. Ithi but all are alike called to be missionaries for God, ministers of mercy to the world. It is they are to obtain, before we get there and he paused. So it is bonke labantu, whether ukwisekle yasekhaya noba uyasebenza imisebenzi leminye engiyibalile, noba uyongena full time ku ministry ayiwa umvangeli endaweni ezihlukile ezikude, it is bonke kodwa umsebenzi wabuyedwa ukuze imphefumulo. So uJesu kulo othishala nakulo hlele ekhaya nakulo hambile hambisa ibhangeli le phesheya iyofuna into eyodwa maye bese ibuya imiphefumulo. Sayive lana bazalwane. So where the umuntu hlele ekhaya angathi yo engisekhaya kuyave kubetha impilo yaze yama kuthi lana abanye they may be kungenzeka ukuthi uNkulunkulu abanye naye into e ubest ababonele yona.
Yeah.
Do you know bazalwane, especially masebe ncane sisebasha, into esiyijafile ngifuna ukuya ngishathe nje nami ngiyebona ngibe nefamily yami nginomuzi wami seyibona leyo nto. Do you know ukuthi ngenxa yongaxhumani nezulu bakhona abantu abashadayo bagcine bebuyile emishadweni? Nasengikhuluma nje i-reality, but it's a sad reality kodwa kuyenzeka. Sometimes ngenxa yomshado impilo igcine bezalwane thothi umuntu 40 years ever since washada until ayoshona impilo yavele yaba yisiwoko emhlabeni. Njengoba i-inspiration ithi impilo masishadile kumele ngaba kuyizulu emhlabeni. Siyibona leyo nto bazalwane. So sengisho ukuthi into ejabulisayo is not ukushada, ukuba nengane, ukuba nemali. Into ejabulisayo ukuhamba ngoyicebo likaNkulunkulu. Kungenza ukuthi umhlambe uNkulunkulu nayicebo ukuthi hayi wena ukuze wenze lo msebenzi engikubekele wona, kumele uhlangane nomuntu othile, kumele ushade then liwenze lo msebenzi. Yabona, hayi wena ungawenza kahle kula ekhaya. Siyabona leyo nto. Hayi wena kumele ngikuthume wena. So uNkulunkulu onikeza nemisebenzi.
Yeah.
Wena uzowenza kahle mawa ukuthi ngiyakuposa la kuyosebenza esikoleni esithile. Wena ngikubona kwi-position ethile, siyabona leyo nto. Hayi wena uzoba ne-business ngelithile. Wena yini kodwa uNkulunkulu onikeza umuntu. Ingakathi Paul, umuntu makajabulise yile nto ayinikeziwe. Be content. Ungalokhu ulangaze ufuna ongenako.
Hayi kunjani?
Kuyazwakala bazalwane? Okay. Ngifuna ukubuthi kuyazwakala ngempela. Kuthiwe asazi ukuthi izingane ziyoba yini, angisho kunjalo. Ithi kodwa into esiyaziyo ukuthi noba zibe yini ekugcineni, kodwa into ekumele ziyenze noba zikephi kuhambisa ivangeli. Na ngicela ukubuzana and then iqhubeke naye department ngifuna ukuyisho. Ithi ngenxa yaloko They are to obtain an education that will help them to stand by the side of Christ in unselfish service. Now I want to ask this. In the next 2 days, in 2 days' time, we'll be juggling to use Mbele's Zal. Because of Palo, it test your meds. You're not definitely the Palo and Aganja. And then, the next 3 months, we'll be physics. That's Kazi, Department of Physics. I got to tell you, which is the physics. I want to do it. Kote siyazi, which is the Palo, yani? Yeah, meds. So, Banga, this is Aganja, I'm going to school fees. Ingan, he has to test again a strong and to the image. Ingan, he will create a song is card if you need the physics. I will call Sean, which is your partner, don't bother in your physics. Say the numbers alone. If only physics, he bummed, 2 days time for the meds he failed. Would you come back? Will come back with card? You take physics in your partner. Say the numbers alone. Who's a class around the school fees? Ngoba ingani ifokase kwinto engenayisho ngayo yayishiya le ekushoko ukuthi ngempela kumele ihlangane naye sayibona lento bazalwane nawo kuthiwa lana into esho kuzo zonke lezi zinto masikhulisa izingane the one thing that is sure ukuthi ingane kumele ihambise ivangeli into esingekho sho ngayo ukuthi izoba yini wathi izoba udokotela noma izoba yini usiye asiyazi ngamanye amazwi uNkulunkulu befisa ukuthi ifocus yethu eningi ile nto esisho ngayo do you hear that bazalwane manje thina sifokasa uthi uyifokasa singani ki-math ithi mase ikhulile ingayisebenzisi kwaleyo math kodwa awuyifokasisanga kodaniel into eyidingayo yazokhamba bazalwane ayobe le point ilikile ngempela so ngisho ukuthi le nto masiyi-understand yenza ukuthi sishintshe so masikhuluma bazalwane ngokuthi yini umsebenzi wami la emhlabeni ithini intando kankulunkulu empilo yami kahle kahle into esuke siyibuza ngizoke ngingabuza ukuthi yini ekumele ngiyenze but rather umbuze ngokubuzayo ukuthi kumele ngiyenze kanjani into ekumele ngiyenze ilula iyavela la ukuthi kumele ngihambise ivangeli ngisindise imiphefumulo that's the work but manje la ihluke khona ukuthi sonke siyenza ngendlela enjani eyihlukile eyindaweni eyihlukile siyabona nini bazalwane so uma ukhuleka usikubuza leyo nto lena enye awuyibuzi i-obvious lokuqala sisindise imiphefumulo so if wena uzithola sekune-career mhlawumbe la kwi-career yakho awukwazi ukuthindisa imiphefumulo kumele wazi i-career wrong definitely ngoba unkulunkulu ngiyakunikeze i-career ezophikisana nale nto kuyiyona ngempela yokusindisa imiphefumulo kuyazokala bazalwane if uzoyeka i-career ukuthi hayi you know ngengiza abantu abasha engiyakhumbula kwenye indawo engibasayisho ngegama ufuna uba yini athi ngangithiwe ngithi ekushuthi ngempela hayi ngempela sifunde emakhaya you know umuntu ashe enkonzweni athi hayi mina ngifuna ukurap hayi msand hayi mina ngifuna ukurap omnye hayi mina ngizomodela hayi mina ngifuna ukuyo-act njengoba phela i-hip hop nje bazalwane siyazifike nosathane uzama ukuthi umuntu impilo yakhe yonke ufuna ukuvula ijikijele le nto efike nosathane impilo ethengwe ngegazi siyabona nani bazalwane so umsebenzi ongeke usivumele ukuthi sisindise imiphefumulo bazalwane ithi clear ukuthi out okanye i-career ngeke sivumele i-out i-out bazalwane okay sesibonile lezi zinto na ngicela ukunikeza ama-principles then siyavala so sesibonele izinto ezi-possible ukuthi singaba yini singaba into eziningi so unkulunkulu makukhethele noba yiphi kule zinto jabulele le nto unkulunkulu akukhethele yona siyayibona leyo nto akhala ukuthi o mina ngifana nozibanibani lapho wenza kanjalo uzokuyi-school drive esifuna ukufana nesanto hayi nami kufunaikenqonti ngifuna unkulunkulu okhe sikhethelayo bazalwane ngeke 17 ngene all right kunama-point ayi-4 la so I cover very quickly. And I tell us he was, see song is basha, never dad. Bazalani, I get a moon too. And give some change, I went and I did find a middle way to look. But you could just link as I want. I'm a guidelines, which is if I tell you, and I'm a point to die for pair and so present demand. Eating, you found an education page 267. You're one of us alone. Nine in one. I can tell you, if there was, let's say, Tony Mart was around the Sinas, the ministry says, Dice and Smart, it's a very, very powerful book.
Yeah.
Very, very powerful book, Limart. Mm. Education, yeah, Mangalisa, cool. But if this thing I told us, I said, I got into his name. Now, education page 267. Education, education. Education page 267. As food and land, I read. It, the specific place appointed us in life is determined by our what? Our capabilities. So, principle number one. Uthi, indawo uNkulunkulu asibekele yona sonke empilweni zethu izokhonjwa ngezinto esikwaziyo ukuzenza noma ngamakhono ethu siyabona nenbazalwane angazi noma ngisho kahle yini
yes
so ngamanye amazwi uma ufuna ukazi ukuthi yini uNkulunkulu afisa ukuthi uyenze wena ekuhambiseni ivangeli study very carefully your capabilities buka amakhono onawo ukuthi oh mina ngiyakwazi ukuthi lana ke ngihlula ukuthi cishe mhlawumbe uNkulunkulu afisi ngiyabona leyo bazalwane so you are studying your capabilities as ukhuleka kuNkulunkulu kodwa ulandele nalama principles asambulele wona siyabona leyo so you are studying your capabilities uyabuka do you know ukuthi uNkulunkulu njengoba ngibuka fake umpostle Paul ngesikade ehlangana noJesu a shower will can you come and decide? Lenda, uNkulunkulu embekele yona. Yayihambisana nama capabilities wakhe. Do you know that was the one? Wayethanda ukufunda futhi wayifundile kakhulu, very deep. Ethanda nokubhala engavilapha ukubhala. Sayibona leyo nto. Yinto lena ikhono wayinalo. Ngisho engakahlangani noJesu. But manje masehlangana noJesu leli khono leli bazalwana labanamandla ngosehlangana nomoya ingcwele lasebenzela izulu yazi kukhona nenye into engifuna ukuyisho bazalwana umuntu mayinekhono kodwa engalinikezelanga uNkulunkulu lelo khono lelo the more lelo khono lelo likhulu the more isiqalekiso siba yilona sayizwe leyo bazalwana akazi ngibithi nama ngikwazi ukukhuluma kahle ngesiZulu. But thingathini yabona when a gift is not consecrated to God the greater the gift the greater the curse it becomes yazwakala bazalwana so lana yaqhubeka iyasho ukuthi akuwona wonke umuntu wenza into ngendlela elinganayo siyabona ithi not all reach the same development or do with equal efficiency the same work so asenze into eyodwa ngendlela efanayo hayi ukuthi kuno better kunomunye but sidalwe uNkulunkulu kanjalo all right number one capabilities nazi ezinye zonke ziphelele kule page ithi we need to ithi we need nakhona kuseku education page 267 ithi we need to follow more closely God's plan of life ithi principle number one we need to do our best in the work that lies nearest. Say the Lord. Kamanyamazi. Mele ngenze u best wam kulomsebenzi. Osondelene nami. Say the Lord bazalwane.
Amen.
Sorry. Sesobani bazalwana asizweni. Okuqala ukuthi mangifuna ukufind out into uNkulunkulu angibekele yona. Kuthi akula ngikhona manje angisho sonke khona nasikhona manje khona basemakhaya. Khona basemisebenzini, khona sonke sendlane esihlukile. Kuthi into emele siyenze manje, masiphume manje. Ngingabe ngiphupha ngefuture la ngizibona khona ngimeke kwezixhumile eziningi, ona ngizibona ngezinto enkulu ezibhadla bhadle ngaka, siyibona leyo nto. Kuthi let me do my best. in the work that lies nearest. Yenza ubest wami kulento engisondelene engiseduze nayo. Kuyazwakala bazalwane. And then iyaqhubeka. It and then I must commit my ways to uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, iindlela zami zonke ngizinikezela kuyena uNkulunkulu. Uma ngicabanga ukwenza into, ngibuze ngithi Nkosi, ngiyenze into ethile. Kosa ngikho sure. Ngiyayizama. Ngiyacela ukuthi uma ngaba ikho sentandweni yakho, ngicela ukuthi ungisize ingaphumeleli. Sayibona leyo nto? Uma wenza kanjalo, you are committing your ways to uNkulunkulu and you'll never go wrong. And then iyaqhubeka ithi and to watch for the indications of his providence. So yazi ukuthi isho ukuthi leyo bazalwane manje kumele i-providence kaNkulunkulu hambe yini. Eish sengilikhohle leli gama yazi ngingeke ngibona ngithi gama lesizulu likhuluma providence. But i-providence kaNkulunkulu into kanje. Okay, yebo lo wasinikeza kona. Kunenye indlela eish angaze ngichaza kanjani. But yes, angeke sibonele. Asithi mhlambe sinendlu. Asithi sinendlu. Asithi sinendlu bazalwane eneyicaba mhlambe ziwu-4. Yabo. If uNkulunkulu ufuna ngiphume ngalesi sicaba esilaphambili. Through his providence. Uzokwenza ukuthi zivaleke zonke lezi zinyi. Siyizwe lo mbazalwane. So might you watch for indications of his providence. Buka la uNkulunkulu akuvalela khona ngabe uthungene khona ukuthi uthini uNkulunkulu afuna ngenze akufuna ngene la uthi afuna ngene la ngizambile yempela lana kodwa naku la kuvule yakhona siyibona leyo nto naku la ngathi ngiyajabula khona mangikhona naku la ngathi ngine success ikhona ngempela siyibona leyo nto. So I'm watching for indications of his providence. You know baningi kanjani abantu khona nomunye bazalwane baningi khona nomunye umngane wami ngaze ngathi ukuthi ngiyikhulume ngomlomo lento kuyena bithi mngane wami ucabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa wenze kanje ngoba do you see ukuthi zonke lezi zinto mawuzama zihlangane but do you see ukuthi lena mawuyenza? Do you know bazalwane indlela wayishumayela ngayo yazi ngempela and yeah man wayifundisa ishumayela ethini but elo ufuna umsebenzi angawuthola umsebenzi. Into zingalungi but you know mayifundisa nje into ayithande uNkulunkulu wayimfundisa like sengithi wayimphile nje ngempela. Kanti noma ngathi mangicabanga uNkulunkulu ufisa ukuthi wenza kanje. Ayi wangangilandela ukuthi ekoda phela nami ngiyafisa ukuthi ngisebenze. And you know bazalwane inhliziyo yami hey yabuhlungu kanjani ngenxa yokuthi zangalalele i-providence kaNkulunkulu but lokho efuna nje imsebenzi more and more and more kwagcina sekubhedwa kancane kancane wayeka ngisho nokwenza lento uNkulunkulu ngempela athi akayenzwa yeka wagcina seyiphuma nasekukholweni. Can you imagine leyo nto? Simply by not following providence. Sayibona le mbazalwane ngenxa yokuthi yena wayenesithombe esithile umuntu asifunayo and ngesikhathi esiningi sinezithombe ezithile yabona sizibona ngizibona nje ngisendaweni ethile. Yabo bazalwane, so yizo lezo zinto lezo mangithi summary ziyi-4 ubheka amakhono wakho capabilities number 1 angisho then number 2 yini you do your best kulo msebenzi osondele kuwona. Number 3 yini? You commit izinto zakho kuNkulunkulu, you commit your ways to God. Siyibona leyo nto. Number 4 yini? Ubuka iprovidence kaNkulunkulu. Yes, yike iplavara khona la angivulela khona. Siyibona leyo nto bazalwane. And ithi mayiphela, ithi these are rules that ensure safe guidance in the choice of an occupation. Kuthi uma ulandele lama rules lana angeke uzolahleke. Definitely uzo end up usenza lento uNkulunkulu befisa ukuthi uyenze. Do you see that bazalwane? If only would follow these rules. These rules are four. And bazalwane sivala nje. Yafisa icabanga le. Banongaqagela ubalo mama. Uma bazalane lokhu lenga iBhayibheli yenzwa inikela ngemali encane. You know the reason I ngifile uma bazalane is because abaningi bethu asijabuleni into esiyenzayo ngoba emehlweni wethu sibuye ngathi into encane. Kube ngathi into insignificant. Ayaziwa umuntu futhi ayinconywa umuntu. Sayizwa leyo nto. Let me read bazalane ngalo mama and then siyavala. What do you say? Okay. ayesifundi ithi ngalo mama ikhuluma ngoJesu ebukile mawufuna ukwazi ukuthi ithola ubulenda bebhayibheleni uyayithola kuMark chapter 12 I think kusukela kuverse 41 uyayithola nakuLuke chapter 21 lapha ekuqaleni ithi wayibukile amafarisi eza nezipho ezinkulu uthi ende wabuka uJesu ubuso bakhe babasede babuka nje ukuthi indlela abaziphakamise ngayo indlela yabona nje they are so pleased ngento abayenzayo bathi yabona buka mina ngilesi tenganani le attention abayitholayo wabesede ubuso bakhe ithi and then uJesu maseyibona lo mama ithi presently his countenance ubuso bakhe lighted as he saw a poor widow approach hesitatingly as though fearful of being observed take the lord kodwa wajabula maseyibona lo mama kuthi lo mama zwana wayithi mayisondela la kunikela khona la fakwa khona imali kuthi waye hesitate wayengabazi kuthi esabe mana esondela phi nathi ngike lapha iphethe lethole kanje ngi yenza lo yakubeka ithi as the rich and the haughty swept by to deposit their offerings she shrank back as if hardly daring to venture further kuthi waqale wama tengeka angibonthi yokusiza phi into encane kanjena it and yet she longed to do something little though it might be for the cause she loved it kodwa even though engenalutho kodwa wayifisa ukunikela something kumsebenzi kaNkulunkulu it she looked at the gift in her hand it was very small in comparison with the gifts of those around her yet it was her all asizelani ithi washeshwa idikijela imali ithi nama sekuceda dikijela imali nayinto eyenzeka ithi but in doing this she caught the eye of Jesus which was fastened earnestly upon her asike simeni lapha kuthi lo mama njengibeze engaphathanga lutho ebonakala enkulu yena futhi nengubo zakhe azisiyonikela ngemali enkulu wayengekho umuntu omnakile abantu bazenzela izinto zabo kutha kodwa kutha iso lika Jesu la limbukile kutha the eye of Jesus was fastened upon her say the Lord was the one kutha imbukile and this is the problem with us number 1 senza iphutha ukuthi into esiyenzayo si comparison yabanye say the Lord was the one sibuke ukuthi awu kodwa mina ya ngalento encane kanje ngiyoricha abantu abambalwa kanje and then futhi ngifuna ukwenza into ezokwenza ukuthi ngibonwe ngabantu kanti bazalwane into ebalulekile ukuthi ngibonwe uJesu akekho umuntu owabona lo mama ngaphandle kaJesu nabafundi bakaJesu bambona ngekathi uJesu sayisithi lo mama unikele kunabo bonke bathi ha usho kanjani Nkosi athi uJesu bonke labanye banikela kwaSara ukuthi kodwa lo mama unikele ngakho konke lapho sayiza leyo nto so the principle is that when you do your best you are giving your all angisho kanjani wonza kanjalo ngaqiniseka bazana ukuthi uNkulunkulu ujabulile ngawe even if into oyenzayo ubuke ngathi incane nayibuke ngathi incane kodwa uNkulunkulu usejabulile ngawe ngoba you are doing your best la ukhona thothi nje into oyenzayo ukufundisa nje izingane ezincane so mhlambe nathi ministry uNkulunkulu ngempela akupheke yona ukuthi ukhulekela abantu akho umuntu ngisho nobonayo Do you know one of the things engicabanga ngikhumbula sifunda ekhaya lento ngitshela umama ngithi one of the things engicabanga ukuthi yenze ukuthi uNkulunkulu awuthande lo mnikelo lo mama ingoba lo mama akazange athi mayimnikela anikele ezishayisa ukuthi abantu enginikela ngayo inkulu kanjani babe vele ezitshela ukuthi eyinale into engiyenza inkosi incane kodwa it's my all siyibona leyo nto so bazalwane the principle is that we do the best la sikhona kulomsebenzi duze nathi let's do our best if uthwe manje sabat school manje sabat sabat school if ukuthwe njengothabisile xulisa kuthi uyaxulisa wenze your best yona noba yini uthi hayi namhlanje uyofunda nje yosifundela ivesi elithi li-1 do your best yofeed abantu do your best abantu Nkosi ngicabanga ukukhulekela into engathi nje insignificant kanjani Nkosi ngingenza kanjani ukuthi nabantu eze ngibafida ngikhulume nabo amazwi azobakhuthaza ngithi you are doing your best kwinto ebuya ngathi into encane emehlweni wabantu Tota kwa mtu kubona, marizuli ya bono. So bazara nga tukuru kuna nga siza. So understand my principles. Mtu kumita tustombe, naga singa summarize hili. Very, very important of the land. These are the principles yimele so land hele. Mawuti sifunu kwasi, mtu kuru mkulu. Yini afisa siyente ezi pilu nzitu. When we follow these principles, so end up a sense tanda wa nkulu nkulu. But masi suga kuwa namba za lwani. So end up a, si sense yi echi tando. And yi echi tando, uzo sinye chela uklum, obunzi. Sense lwani kwa za lwani? Kuzwa kaila kwa za lwani, kikia zwa kaila nje kashle, kashle nge mpele. Ati nkulu nkulu nga sisa yi sense tando ya. And always, na yi motivation yoke sevenza kwetu, ufaka chase. Umnikelo wenze uJesu. Noma ngipi. Noma ngipi. Wenza uNkulunkulu uthi hayi wena ngifuna nje ukuthi ugade nje lapha enkonzweni eminyango ube yisecurity assistant senkonzweni. Can you guys tell me on?
Yeah.
Do your best.
Amen.
Kube sebenze uJesu. Amen. I just namakhanda wazola ngisifale Father, in the name of Jesus Christ, siyakubulela kakhulu. Yes, fundo nkosi sipesona. Very, very important nkosi kuba sazi practically uba siyisenzele nkosi as we see ixesha liphela. Uyasambulela nkosi bafuna sivangele funa sizuze ngosi mphefumo. Therefore nkosi kubalulekile uba sifumane i-training nkosi ezosinceda sizuze imphefumo. Father, please nkosi ndiyacela usincede iingqondo zethu zingahlali nkosi kwizinto zomhlaba.
Oh, yes.
Kosi te yenze ukuthi singenze intando yakho ngomhlaba Nkosi. Nothando lomhlaba. Please bathole isincedo kakhulu. Ngiyacela Nkosi kuko konke esikufundile, umoya wakho ingcwele uqhubeke nje ukulandela Nkosi ezinhliziyweni zethu, sikwazi ukufumana understanding futhi sikukhumbule. Please loving Father, ngiyathandazela for wonke umuntu Nkosi. Ngoba kudala sifunda sibonisa Nkosi that even if sesiphile impilo yethu yonke singalandeli Nkosi as principles as rules. But Nkosi wena lizwi ilizwi lakho lithi if singasiqale nje. Siqale namhlanje Nkosi ukulandela intando yakho. Njengoba Nkosi wamkhuphile uJona. Kwinhlanzi Nkosi enkulu nathi Nkosi uzokwazi ukusikhupha kule mess nakwi confusion esikuyo and then usibeke Nkosi apho kuvela ufuna siye khona. Ngiyacela kakhulu Nkosi angabiki umuntu ophelele lithemba. But sithembe nje Nkosi kakhulu. Sithembe Nkosi ba what you have planned for us is best Nkosi, is far better than what you can plan for ourselves. Please loving Father. Siyabulela kakhulu Nkosi ukuthetha nathi, siyabulela ngokuva ilizwi lakho. Eliqhubeke kube nathi as we go Nkosi for long. Ask in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be saved.